Ibhola lami elibomvu. Ibhola. Ibhola lami. Ibhola lami elibomvu. Ibhola lami elikhulu elibomvu. Ngiyakhahlela. Ngikhahlela ibhola lami. Ngikhahlela ibhola lami elibomvu. Ngikhahlela ibhola lami elibomvu kakhulu. Liphi manje? Liphi ibhola lami? Liphi ibhola lami manje? Liphi ibhola lami elibomvu manje? Naliya. Phezulu. Phezulu esibhakabhakeni. Ngabe lidlule inyanga. Ngubani owaziyo?
Imibuzo. Pendula kuma comments. Yini le? Ibhola elinjani? Wenzani usisi lo? Liphi ibhola likasisi manje?